Uzofigani no February Selegu sele intsukezi ngapi Ebusuku andilali ngathi xesha aliyambi Uzofigani no February Bawo Uzofigani no February Bawo Uzofigani no February andikwazi ukulinda uthi naye kuma kafuna undishiya I'm telling her that I need to be there She's telling me that I need to be here Kutheni unganolinda, kutheni unganocinga If I only funi olusana zalugcina She's telling me that I am not ready Cause ithethe ngathi kulula ukukhulisa umntana Ndisehotele ndikhangela iroom Ndiserumini ndikhangela ifowuni Ndisefowunini ndikhangela uthando Ndisemathandweni ndikhangela ubomi Kuthi akazukwazi ukundilinda nje ndibuye ndizobuya obubomi bese nabo bungekho Uzofigani no February Selegu sele intsukezi ngapi Ebusuku andilali ngathi xesha aliyambi Uzofigani no February Bawo Uzofigani no February Bawo Uzofigani no I'm like Baba Masima Sungama Maki Sitlinge She's like Baba Kudala Samila Masiti Sitlibe Ati Kungzo Neleli Kauleza Izo Peli Airtime Glass Wenu Yavuka Ngale Bale Egu Senu Yabala Baba Imagine Ugu Pasa Kwa Kole Kosi Angomso Ungai Engineer For U SAP Yenu Ngane Moto Dia Kwazi Azitandi Moto Glass Wenu Yipiwi Ngondo Lo mdana uzayo baba kungono ndivele ndomkhupha ngomso Wait Dawu Wait Uzofigani no February Selegu sele intsukezi ngapi Ebusuku andilali ngathi xesha aliyambi Uzofigani no February Bawo Uzofigani no February Bawo Uzofigani no February Ay. Ngabathena bangazokungena ezulwini Yo, 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 yo Bawo, ngabathena bazokushiyeka Shiyeka, shiyeka Ay, ndizenzile ndim Ndimyekile ndibethekile Andenzanga ngabomi Bawo, ngabathena bazokundigxeka emhlabeni Ay, ndonile She was supposed to come in February She was 22 She was supposed to be my baby mama But she chose to be 22 And not to be a mama And she said to me Go ahead and chase your dreams, Baba I Bendizo yazinjani ntlunge nje I Bendizo wazinjani amaphupha nje I